Kumazina ni Tukwanduwayo Venera, nkabandi chairman wa Solidarity Carpentry Group, ikorera muri Kashujwa B. Iyi group yatanguye muri 2016 mu mpera za tukaba dukora ibijyanye n'ububaji. Ikindi dukora nka group turigisha ugwaruka ingwa iminyeto babaje bifuza kwiga kubaza. Kugeza ubu tukaba tumaze kwigisha abashika ku 15 bamaze kumenya kubaza gukora ibintu bya furniture hanyuma ikindi dukora iyo business nyene y'imbaho tukakora ibintu bisanzwe amameza amatebe ububati tukadandaza kugira dushobore kwiteza imbere no kubeshaho imiryango yacu. Ikindi twakoze muri abo ba members bacu twarashoboye kurungikamo babiri imbarara bari kwiga gukora ibirato tubasapotinzemo kubufasha ku buryo bukeye bari bafise twashoboye kongeraho kugira nabo bagende biyige kumbure ni babimenya ntihazobura icyo natwe baza bakatwunguramo mu bwenge. Gusa duhura n'ibibazo bitari bike cyane cyane urumva iyo hagiyemo nk'ibyo byo kwigisha usanga tubura support uburyo buraduherana ugasanga ibikorwa iyo tugiye kwigisha cyane ugasanga capital iciye igabanuka bigatuma ibikorwa bitagenda neza nkuko twari twabyifuje. Rero icyo dusaba nuko habonetse nk'abagira neza bo dufata mu mugongo imigambi yacu kuko twifuza gukora tunigisha ugwaruka kuko usanga mu muhanda abantu bari ngahatacyo bari gukora tukavuga duti bize nko kubaza ashobora no kutabikorera hano ariko yigira imbere bikazomubesha. Ariko nk'ubu n'abantu twabyigishije twarabuze ukuntu tubaha ama certificates kubera ubufasha uburyo buke. Ngiye kuvuga kuri business muri make nageze hano muri mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri maze imyaka 8 nashyitse ndiringa mu bintu by'imbaho. Icyo gihe tugera hano business yari igoye gukora kubera umutahe wari ugoye. Icya kabiri abantu byari bigoye kuvugana n'abantu bazana ibidandazwa kubera bari bafise ibidandazwa bari abantu b'abanyayuganda narwo nk'impunzi ururimi rwaratugora ugasanga biragoye ko tuvugana n'abo bantu. Icya kabiri kuronka umutahe byari bigoye. Ikindi amabarabara yo kuzana ibicuruzwa yaragoye. Urumva rero mu bisanzwe ubuzima bwa business mu myaka 8 heze bwari bugoye cyane cyane gose ku buryo no kugira uronka umutahe naho n'ubu bigikogwa urabona uri impunzi nta mahera ubufise kugira uronka umutahe byasaba yuko ugenda kuri aba bantu bari bafise amahera hari impunzi usanga zifise amahera bakakuguriza mwayena entere x ushobora kumuha ati ku kwezi nguhaye imitwaro 10 uzonyungukira nk'imitwaro 2. Ubu naho aho tugeze ubu biriko biraza bukebuke kubera abantu twatanguye kumenyerana n'abanyayuganda n'inshuti ubu ururimi rwabo nk'ikinyankore cyangwa ikiganda n'icyongereza umuntu aragerageramo ugasanga bimwe mu bibazo byagiye birakemuka. Ariko ikibazo kigumaho ni ikibazo cy'umutahe. Ariko ubu dufise icyizere aho opportunities bank itanguriye gukoreramo hano ku nyigisho baduha baratubwira yuko bashobora kutuguriza ata garanti badusabye atanzu badusabye atataka badusabye just tukarondera abantu twizeranye turi nka 5 canke group tukagenda tugasayininga umuntu bakamuha inguzanyo bisunze ko hari abantu bemeye kumusayiningira ico o hamwe kibandanije kigashika ku bantu bose cyaba ari gikorwa cyiza cyane urumva rero ndangiza ndiko ndarangiriza kugisabo cyuko ico gikorwa opportunity yazanye cyuko twoza turasayine turafashanya nka group tugasayininga bakaduhinguzanya cyo bandanya hanyuma kugira natwe bato bato dushobore kuronka gatahe kisununuye dukore nk'abandi
kubyo nari ntangiye kuvuga ko hanini hari kubyerekeye amagara amagara y'ivyubuvuzi ivyubuvuzi rero ngaha ushobora hari ibibazo umuntu ashobora kugira muvuga nohera nko kubibazo by'iwanje ka particulier yabaye kuri je ibibazo byandavye yambaye nka je cewe ona hanini ndafise amafaranga ngaha kwivuza biragoye kandi ona bari bavuga ko umuntu yivuza kuri for free cewe nagiye nk'akarono tanga itariki 2024 nagiye hariya kuri nyarugugu ngiye kwivuza cewe ndagenda nashitse nagiye hakiri kare ubongezeyo bambwira bati barampima ico bakoze barampimye bapima ibiro ndafise naho biri ngaha bapimye ibiro nta bindi bintu bapimye kibi murabibona naje porepore natwenda nk'imetero nk'icumi nkicara cumi nicara nacenshikira ubuvenera venera ndurya rya mucamanu ndagenda niwe yaciye abona ati umuntu ageze kure acara ntangira amafaranga ngenda muri ibi bitaro prive ibitaro mavuriro ya prive iyo ngibi nawe umuntu yari wageze kuri 39 degrés Celsius nagwaye nagize ibibazo ariko kweri ndumva ntonasubirayo kubera nahise bahise bamva mu mutwe mbona ari uko umuntu ugenda barafasha abantu ubwira umuntu agira abone nk'agafaranga mu mufuko bakamwereka ibyo gukora kugira ngo abe afise akantu kugira ngo hamwe agwaye ashobore kugenda muri ibi mabwariro ya prive ashobore kwivuza uko nyine ko nkanje urumva nari ngiye so tariki 2024 murakoze cyane Imana yawe
muri ico gihe uca usanga umuganga atisanzura kuko ikibanza cahakorera aba ari gito cyane ukaca usanga rero mu rurimi ntidushoboye guhuza n'uwo muganga uwo muganga akatuvura we uko abavyumva kuko tudahuje ururimi hanyuma tumaze kuba tuvuye muri ico kibati baduhaye aho dushobora kuba tugiye ku bitaro Nyarugugu ho twahasanze ibindi ati ibindi gute Nyarugugu tugiye twasanze abaganga bahari ni gwa rurimi nyene ntidushobora kuba duhuje ugo rurimi hanyuma ukacusanga aba mama bagiye kuba bariko bagirirwa ikibazo cy'ubugwayi nk'iyo bibungenze ugasanga ntibiboroheye kuko umumama wa afise imbanyi usanga bafise ibibazo birebira ashobora kuba yotura muganga ariko ntabikoregwe nk'ico dusaba twasaba yuko twogwizwa bo tugwiriza abashobora kumva ururimi rwacu kuko barimwe mu mpunzi bumva icyongereza yuko nabo bobahereza ako kazi kugira twege natwe twisanzure mu gihe tubasanze ku bitaro dufise icyo kibazo cy'ubugwayi
tukaba turangiza dusaba yuko habonetse ubudufasha yo dufata mu mugongo